Hei tā ngā prihimana o Tauranga, neke atu I te haurua kilometre I hikoa iai e tetahi tāne, te kauma iwa ngā tau, I mua I te matenga ōna I ōna wharanga I te arawaka o tetahi whare I Tauranga. Kei te mana tonu he rāhui ki te wāhi I kitea I te tūpāpaku o te tāne rā I te ato o te rātapu, e whakapai ana ngā prihimana te rāpea he hononga kei Wainganui I tōna matenga me tetahi atu patunga kōtata I whara ai te kanohi me ngā ringaringa o tetahi atu tangata.
At this stage, we're still establishing who is involved, and it's too early to say, but indications are that the people involved do wear different colours, and that's what the neighbours are telling us.
Hei roto I te roanga atu o te ahiahinei ka oti te whakatewhatewhatanga o te wāhi mate me te huakitanga o te tūpāpaku.